Yes, I'm having a good time.
Stop.
Yes, I'm having a good time. I don't want to stop at all. And I say, hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah.
I said, hey,
what's going on? And I said, a little place where we can get together. Love Shack, baby.
Love Shack, baby.
Love Shack. Let it love Shack. Do do love Shack. Let it love Shack. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Da 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 da